Nā tērā tētahi openua o te aroa I haere atu ki Gallipoli I tēnei tau, he tuatahitanga mai anō I te tau 2019. He mea ārahi rātau e te minita Ika āwhiro a Meka Whaitiri, ka mutu he haerenga kua tau ki tōna whatu manua I te rironga o ētahi o ōna uri ki te pakanga I ngā tau ki mua. Anei te pūrongo a Harata Brown.
Kua hoki mai anō te tira whakakanohi I a New Tireni. I kare pōri nei, hei whakanui ngā hoia o New Tireni tahi raro I te kahu o te pakanga tuatahi o te ao.
36 men of the Māori contingent are buried or commemorated here on the peninsula.
Te tira e takahina I te mata o te whenua ki Kareepori, ka tangi te ngākau.
I've had great grandfathers that fought in the First World War, the name Pohatu. I've had uncles fight in the Second World War in the 28th Māori Battalion and are buried in Italy, right down to my dad who was a career veteran and who passed away about 6 years ago. And I know this would have meant a lot for him.
E whārau te tokomaha o te tira Māori whakawhiti te moana nui a kiwa ka tau ki ANZAC Cove nei I te tau ko tahimano iwarau te kaumārima.
Their job was to go forward at night and to pinch out various small Turkish outposts which were guarding the foothills up to Chunuk Bear, which was the objective of the offensive. They did that job magnificently. It was described as one of the outstanding, in fact, outstanding feat of arms of the whole campaign.
Me te mahara hoki e kotahi rautau ki te tau, tātia I te whenua o New Tireni te kaupapa whakamaumahara I te hunga mate ki te pakanga, koia ko te kaupapa popi.
As Minister for Veterans, I am all too aware how the cruelties and tragedy of war linger on long after the wars themselves come to an end.
E rongohia tonutia ana te wairua o ngā hoia ahitereiri ana, ngūtireini ana, hakoa ngā weriweritanga o te pakanga. Harata Brown, te karere.